Jerusalema
muzi uyo wabasale wagabambirwa babo banunami
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 Yomuganjili basa
Yomuganjili bachuga
Kambonga banya no kila bangelo kutulu
Kambonga bano wa bangeli kuya
kutulu Echo chechile mbaba
Echo chechile mbachaga kaka
chelota
Echo chechile mbachaga kaka
kutulu Basi mama mbe
Kambonga banya no kila bangeli kutulu Kambonga bano wa bangeli kuya kutulu
Echo chechile
Echo chechile mbachaga kaka chelota Echo chechile mbachaga kaka kumutu
Tunababu na batu Tuntuliga Kaba ya mumasena ambi mukala Pesi tulengwa tuwabo kunyina no batusia Hatwa lobasa bala tutolelela Tulababu na batuga batuntuliga Kaba ya mumasena ambi mukala Pesi tulengwa tuwabo kunyina no batusia Hatwa lobasa bala tutolelela Kampenda basa
Kampenda koga taligila kukwela mumo watana ya busiga koga taligila
busiga
Kampenda koga taligila kukwela mumo watana ya busiga koga taligila
busiga
Kampenda koga taligila kukwela mumo watana ya busiga koga taligila
busiga
Kampenda koga taligila kukwela Tupenda tatujisi Atitulake wakwesu Uyo uyo tuya kuloba
Kampenda mama mpe
Tupenda tatujisi Atitulake wakwesu Uyo uyo tuya kuloba
Kampenda kuhia
hiyo Tupenda tatujisi Atitulake wakwesu Uyo uyo tuya kuloba
Tumpenda twa gulowa
Tumpenda twa tujisi
Atuchumba kwa mwesu
Uyo uyo tuya gulowa Tumpenda twa tujisi Atutulele wa kwesu Uyo uyo tuya gulowa
Jerusalema
Muzi uyo wabasale Wagaba milo babo banulami
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 Jerusalema
Muzi